Enkosi mandibulise kuwe msasazi ndibulise kubaphulaphuli. Thina lo masipala wasemalahleni namhlanje besine special council meeting. Izinto ebesigxile kuzo besinyanzeliswa ngumthetho i-MFA ethi kufanele ubasizisa iripoti yekota. Besisizisa ke indlela esiperforme ngayo kwi-budget yethu yale kota yesibini iphela ngoDisemba. Njebe sisazi ikota yethu yesibini iqala ngo-October uyophela ngoDisemba. So sibe sizisa ke ngoba ngaba siperforme njani kule kota yesibini kwi-budget and babe sitshile sathi sizaba ne-budget eyile mali. So siperforme njani kwi-expenditure yethu, capital project, SCM policy, zonke zonto i-performance ye-budget yethu basiqhube njani. Siphinde ke besiyoqinisa besiyofuna ibhunga li-approve i-amendment okanye i-review ye-SCM policy as uba i-court ichithile laa nto ye-BBBEE. So kufuneke ke ngoku si-reviewe ipolisi yethu. So bekufanele ke ngoku before sithathe nayiphi ne-action sibe ibhunga lilantukile liyireviewile ipolisi esusa